shirandu mandiregerera nenyika ndichitenderera dzimwe nguva makanditsamwira ndokumbira musandiramwira dzimwe nguva masuwa chimera ndonyika ndochiomberera dzimwe nguva masuwa mamera ndonyika ndochiomberera porofita ndidudzire chinondipa nditambure
Ari zigo.